ngihamba kancane nawe angazi ubonani lana. Hawu. Anje ngicofile ibhuti manje.
Ngiyeza ngithi.
Hayibo Nomonde.
Tata.
Uzohamba ungavalisa?
Kodwa fange e-airport ngilele.
Yisa mafungu washe yisa yisa.
Okay, all right.
Okay, all
right.
Eh, okay, right, baba ngilethi for we flight time. Kade ngisho. Andile ngene emoto yena sapheni.
Andile mambise, ngibonza
ukukhuphuka. Kade ngikune ngitshela sangena andile. Get in the car.
Kwenza kantoni?
Andile ngene emoto please.
Hayibo, andile yema.
Andile ngene emoto yeni. Just drive.
Hayibo, yashabalala. Kuqhubeka ndoda.
Andile boza.
I robbery.
Yes.
Khamba kathi.
Amonde ncoko. Tswaka mkoloi.
Lala.
Tswaka mkoloi. Etswa ka mkoloing. Hey. Hey, tswa ka mkoloing.
Ame, ye chabala. Yema, hey, kwenza kanto.
Nay, mali, mali amde.
You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in the court of law. Motswana.
Ah, Shabalala, ungayenzi mistake na qotho phambane mina.
Tsetsa mmere kwaka mo.
Tata.
Are.
Okay, ka lokho ungambambi rap. Hayi majonga. Hey, Shabalala, awungamphatha kanje umntana wami. Shabalala.
Tata. Hey wena Nomonde. Nomonde. Ikho utilinya kubula aya ka fashion.
Hayi bo, hey, Flora.
Ke pele ke ke wena ubuhlungu mo Nomonde. Ungathi
ubuthi ukhopha.
Chabalala!
Oh, my fungus, what the dog? No, that is sick, sick, little girl.
I'm sure you're going to learn to pray. I'm going to learn my crimes. But I'm going to talk
about that. Yes, and then Papa could be worried in a corner how that day.
I'm sure you also were disappointed when I realized what Bowen's are right under his roof. I'm going to go to the TV. Interesting. And since now we are under the TV, I'm sure you enjoy it. My favorite part, yeah. Bowen. Uzophumanjani kule? Ayinyabusa uzophumanja kule. Umanja.
Hello. Hello, hello. Ngikhilekile la ofisini, ngicela nibizele in security na.
Hello, my stepmother.
Nomonde. Uwe loyo.
Ngilo siyako.
Nomonde, vula nomnyango.
Kale nje uwe nalalala. Namhlanje yimi. Ngizo yenza wena. Uhlala lapho.
Nomonde.
Yimi nawe namhlanje.
Ngisongubulala.
Ngubulala
ulele lo Satan. Wahluleka ke.
Khona nyakho.
Iqali ngoba umngani kaWutha
ungene indaba ongazazi. Wacabanga ukuthi ngiyiphinde le nto engiyenzile
leso. Ungayiphinda futhi angisabi. Awungithusi.
Yilona phuthe khona ke Lindiwe lapho.
Yonke lento liyaphela ke namhlanje. Vule idroba lakho.
Khona isiphi ngishiyela sona.
Ah! Lindy. Lindy, where? Saphila lapha.
Yes, baba ngitshela ukuthi akubi inyoka.
Nomonde. Nomonde ufuna umnyawo. Yo, mama. No.
Uyazi ngathi ukuthi maqhubeka uhayiza kanjalo. Ukuthi ayichukuluze.
Nomonde, please. Ngiyacela nana. Vula umnyango sisi.
Inyanga embili kule kuqo iphelile. Nakazi idle leyo nyoka.
Nomonde, please. Ngiyabekeni. Vula umnyango, Nomonde.
Uyazi ngisaba kanjani ngilela futhi.
Nomonde!
Ngingazi ukuthi ngithukuthi ngibhalise umndeni wami.
Nomonde. Nomonde.
Kanti Lindiwe. Thathele i-walkie-talkie. Tshela ukuthi uthandela kangakanani. Memeze.
This one, I need to push me.